Omera maji makoro kutimre. Maji makoro ukayie.
Kinyalre.
Omera maji.
Never.
Okanya bedu secha deke kanisa. Nyeri tu jadolu. Okanya kitu jadolu secha de.
Ozoom.
Ne. Saraj.
Saraj.
Kanoma. Saraj.
Arifaro moro.
Angoma nyaluke tu jadolu ni kususa daka manyote wa mie last Sunday.
Arifaro moro.
Wabiro chungo mokuongo wabiro chungo malo giwer namba million na 1.4
million
million na 1.4 wachunguru malo giwer namba million
amana jesai
happy birthday KP happy birthday KP happy birthday KP Wuod Uyoma KP Wuod Uyoma KP Wuod Uyoma KP Wuod Uyoma KP Wago erokamano wago erokamano maduong kabisa waseyao chokruok gi lamo kendo gima koro wadwani mondo konu an kachumbe ne kaka katimo neno Yes opake. Kachumbe ne kaka timo neno tadwani mondo akonyo odiochieng' ma kawuono nyamiluongo ni KP. KP nigi birthday kawuono. Kendo en birthday ma koro timore e gwenge duto te. Ma nyaka jo social media nyaka jo mbui. Kochakore e gwenge mag Amerika. Yes opake.
Yes
madhi kama jero ko gawiya. Waneno ka sani koro juogi mar KP wuoko. Yes opake. Otimore e gwenge mag Amerika. Nyaka US otimore. E online ka nyawuoyo go wete na machalo kaka YouTube anyango to gi Facebook Unis to gi WhatsApp aoko to gi Yao Monica to gi Twitter anyango nyogi wuoyo koda kendo nya kono gi ni yawa nyathiwa dhi bedo gi birthday dhi bedo gi birthday kawuono en gima mit manatari kendo KP Wuod Uyoma biro timo birthday ne kawuono.
Pimwa ni cake ni kanyo.
Cake nitiere kanyo. Wan gi cake ma yani cake moger gorofa. Wan gi first floor cake, wan gi second floor cake, wan gi third floor cake, wan gi fourth floor cake, wan gi fifth floor cake, wan gi seventh floor cake, wan gi fifth floor cake. Mok poge biscuit gi zuide. Macha koro cake gine birthday mok poge sweet gi biscuit. Macha koro ichame dia. Ichame dia. Ichame rombo.
Ozoom.
Bueno chamo.
Ozoom.
Ozoom.
Pazuro kahit
na halap. Wabro dog bedo pinyi gi wer. Mula ne dod chunyi.
Iwing karo koni gi.
Mula ne dod chunyi.
Iwing karo koni gi mo.
No wacho ni. KP Wuod Uyoma dhi bedo gi birthday.
Cheng mane mamo chure.
Hey!
Cheng mane mamo winjo matek.
Cheng mane mamo chure.
Pogore pogore.
Hallelujah. Wire ni kweyo kogini. Happy birthday KP. Happy birthday KP. Happy birthday KP. Wuod Uyoma KP. Wuod Uyoma KP.
Hey, Wuod Uyoma.